Da 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 content you love me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and a sorrow, for I remember April and you. If I would be willing to go beneath the snow flames, love is such a little while.
Köszönjük szépen!